wengizwe, wengizwe, macikwane, ayi neke sondelela kimi. Ziyakhala izinto zakho la, ziyakhala la. Sondela macikwane.
Mana angiphuthume. Lo mlungu uzadivorce udivorce abalungu phela badivorce ka 20 kuyima bebanomsaba bebamnyama. Anginaso isandla mina ekunakaleni kwezinto zakhe. Akahlanyelike kimi, anginasizungu, angifune kuthandwa abelungu, futhi sack shit. Lalela ngicela ningisize. Cela ningisize Nkulunkulu wami, nitshengise ingayinga sokumlungu akumini owamhlanyisayo. Ukuthi othwasa lapha eyathwasela idlozi elisangene.